Mina ngizwa ngamarumors. Sizane luyalala laphaya.
We can't bring you because I don't have food.
Ungashiya ikikati nenyama. Obviously inyama uzoyini.
So how long have you guys been lokontshontshana nje?
It's 3 months now.
So the way oyikhuluma khona ikhuluma proud.
So I mean it's like because ngiyezi lo rain.
Even an opportunity ungayenza futhi.
Yeah.